Inyuma yo kubona abamenyeshamakuru bo muri Buja FM mu kiganiro B-Sport abamenyeshamakuru bane bavuye muri Buja FM niho kuveje ku mugoroba ejo mu ijoro umumenyeshamakuru mugenzi Obe Alfred ariwe batagira KIGING imwe benshi mu muzi nk'umukomedia yara yatangaje yuko atakibarizwa muri Buja FM niho kubona post yuko atakibarizwa muri Buja FM nawe za TV rero twashaka iyo nkuru tuyiganire ko namugenzanje ngaha Delicia Delicia ni sawa
ni sawa
umeze neza
ndashima namaze neza
ego nanjye ndashima Delicia washaka kutubwira gato nko ibyo yoba yaranditse ku iyo post
twashaka kubona statue iwe avuga yuko nagira mfate akanya ko gusezera abakunzi bakunda kumviriza ikiganiro zinduka muri Buja FM imyaka itandatu nibaza ko twabanye ibihe byiza uwo noba nababaje wese pardon hama sikumvo yamvuye ko ariko byabaye ngombwa ko umuntu afata iyi ngingo hama bavuga ngo nta uhora aho yabaye singwaye kandi nta konje ndimo umbarikiwe
ngaje ikibazo cyo nibaza eske yagiye kubera iki agiye gukora handi yarosa handi ahandi hasumba novuga kuko razi ko umuntu ari karakora ategezwa gutera imbere
je hariho post hariho comment hano abonye pito y'umuntu avuga ngo ngo KIGING sango yubatse dina ngo amafaranga ngo yamubanye menshi re twashaka mbere asha muri Buja FM harimo amafaranga twese tuje kudepoza natwe twumve
donje icyo nibaza kuko ndabye bajya abandi bamenshi makuru baragiye donc bamwe bandika ko ya demissionye abandi ko yirukanye donc ngaho iki kibazo cyo nibaza ni kubera ko akazi atagakoze nk'uko yabishaka kuko twagerageje kumurondera twebwe kuri Isaac TV yashoboye kutwishura ntitwashoboye kumuronga kandi nawe yavuze ku kumpamvu adashoboye kuvuga gusobanura donc kuma media atandukanye kuko ndazi apa ya Isaac TV hari abantu benshi bamurondeye hari abantu benshi bamurondeye kugira ngo babivugane
tugiye turaraba commentaire za bamwe amwe ngaha amwe avuga ngo si le manager de Buja FM ne corrige pas ses mauvaises décisions il faudrait comprendre que les auditeurs sont totalement absents d'écoute sur les médias
hariyo nabagije hari nabandi nabonye bagenda baravuga yuko ngo mbere ngo twe ngo twajanye ngo nabajya bagiye muri biscuit kandi dusubiye inyuma turavye hari umumenyesha makuru yahora agira ambiance love locomotive nubundi Marvin Lee muri hit connection yaragiye na ego ntizamenyekanye ariko nawe ari mu muhaba havuye KIGING rero mwarimu muzi muri karibu yarigeze gukora karibu muri zinduka n'abantu benshi yaho rifasha kubyuka kuko ndibuka yarasemerera ubyuka ugasanga nk'umuntu ariko kubera ko yibutse ko hariho zinduka size ugasanga biramufashije kugira ngo yitegure agende ku kazi icyo cye twibazaga none KIGING ubu naho agiye kubarizwa mu kindi kinyamakuru tugiye kumwumva ku yindi radio canke dadze
icyo niyo twari ikintu cyo kurondera KIGING bwe ngo tukivugane ko twumve ibyo atubwira ushobora gusanga yose akandi kadiringira agasumba ko yahora ndatse
oya yavuze ngo ntagwaye njye mbugaba icyo mbona nubwo benshi bavuga ko ari mezantante yahabaye njye mbona umenga n'umwumvikano kuko yabivuze officiellement kandi ntiyamutaye ko amakosa umudirecteur nta kintu kimwe yavuze ko babanye nabi ngo mve impamvu izi n'izi n'izi njye ndibaza n'ibintu bya yase yagize officiellement kandi bizwi n'amategeko tubandanye tubasomera amakomantere bamwe baravuga ngo ngize ngo birasanzwe cyane ngo ni gihe kiwe cyageze hazoza abandi donc batabura ko gukora ahantu kabuza gatoyi n'ibintu
bisanzwe cyane
abandi ko nakundi hari abandi babaye cyane ngo finalement Buja FM bose barayiheze ko ngo nta niyo twahora twumviriza ngo ni Destiny FM gusa mugasi numva ko atahora nayumviriza none abandi nabo ngo ni ukuri ni umubabaro ku bakunzi ibiganiro yaremensha nanje ndi mu batazobandanya kumviriza buja FM ariko ndakeneye source d'information abandi nabo byabatwengeje ngo munantwengeje pe ngo none rero mwibaza ko atawundi mu barundi yoshobora bijya yavuga oyaha nkishiri ngaho nyene sikuvuga ko atawoshobora ibyo yaravuga ariko jembo na yuko hari ikintu ukora kikaja mu mitima y'abantu nubwo hazi ryo umuntu agishoboye udashaka gushika ku mutima cyane udashaka gukundwa nk'ukundwa nka kujya ujya wundi wewe urafise ukuntu ukundi wabyubaka ariko urafise ukundi kuntu wabigenza
Nyamwe nyine bavuze ngo abarundi turanka kwemerana mwisho gusanga yanse kwemera kigingi muga ofonti kwere muri we aramwemera arazi neza ko atawundi muntu yabikora neza nka kigingi rero abarundi turafise aho kadefi ko kutemerana gusa umuntu wese afise kuvuga uko avyumva ivyo ni bisanzwe cyane
tubandanije n'amakomentari ngo ni hatari kweri buja F buja buja FM ifise ikibazo kuko nta kuntu abajournaliste bose bazoshobora guheba akazi ku mvo zabo gusa nizo radio bacunga kweli donc biraboneka yuko ni ikibazo cha administration turaze hasigaye Dorcas abakobwa none njye ikibazo cyo nibaza kuko kwe ki abakobwa batavayo bakeke tantine sisi na Nikita bose baracyakorera ariko nabo nk'uko amipro yari igeze kuva nubwo bitamenyekanye arasubirayo mugabo wowe ntagihu bayita urukurukuru rw'uko bavuye cyangwa hoba hari igeze kuba meza ntanze
ikibazo gito kiza nicyo nyine kuri kino ne abakobwa bo ati atamwegera vayo hoba hari ikibazo cyane kiyo turakiri ku bahungu cyane abahungu bakora amakosa ibyo tutazi ngiye tuzorondera dushobora kuronka umwe muri abo tumubaze twumve icyo bitubwirako
tubandanije n'amakomantari baravuga ngo ni hatari kweri ngo iratubujije n'ukuntu yari ifise abamenyeshamakuru babizi sana mbe riri Marvin arakaza akorera he donc n'abandi bamenyeshamakuru riri Marvin ni nk'uko nari nabibabwiye n'uwahora akora muri Buja FM yahora akora muri Hit Connection abo bose baragiye nta wuzi impamvu bagiye aba nk'abakunzi ba za TV namwe abahora bumviriza Buja FM mubivuze ku iki
ya turakeneye komantari zanyu mugire icyo mutubwiye
babivuze ku iki nk'abahora cyangwa urashaka kuba utari bumviriza Buja FM ako wari umuzi nawe uwo bivuga wibaza ko agiye he wibaza nawe ko arosa kandi kazi cyangwa yirukanye nk'uko abandi babivuga cyangwa byagenze gute ni muri komantari zanyu rero turindiriye ndetse ushobora kubandarinza dusaba andi makomantari
ya makomantari mbona ni menshi cyane sinayasoma yose ngo ndayaheze gusa hari umuntu yanditse ngo yagiye hegaye mu izinduka yanyubaka cyane kuko ihindura benshi mu kwizera no mu gusenga hoho kujya kijya kiganiro kizota kivaho ngo duhamya neza komantari mbona ni nyinshi cyane ntazo nasoma zose ngo ndaziheze abakenya bazaje kuzisomera kuri Facebook twongera tubibutsa yuko kigingi nyine nk'uko mumenyereye ni umukomedien yari yavuze ko agiye ku creative online yiwe yo kuzashako amakomedi yiwe mugabo ari mu maepizode
iki ndetse nibaza yuko abihetse kubwira agenda bitangure cyane
yabishobora gusanga ko yabonye harimo akarusho gusumba aho yari ari bishobora gusanga icyo gituma yavuye ngaho agiye ku creative online yo kugira ngo aracishako ayo makomedi yiwe twongeye tubasaba benshi twongeye tubibutsa yuko na Facebook yiwe barayihakinze umaze ko atari wayikoresha kenshi baramushyira ku ibintu nyine nshamubibona namwe ibintu biri biza ego ni ibyo numva navuga
ntiyagire ubona nzamubona navuga ati kigingi yahindutse uko yahora ameze cyangwa uko yahora akora hanyuma rero turiko turarangiza tubibutse ibyo byose twaba ibyo bibazo byose mufise ibyo bibazo natwe twese dufise nk'uko atashimye kubivuga nibyo tuzorongera kugira ngo turongere umuco turiko turarangiza rero tubibutse yuko tubakunda cyane nicyo gituma tubabigira ibintu ku mwanya kugira namwe mugume muri update hama sharinga n'abandi ikiganiro kikuryoheye ugire na komantari wikenewe hama ugire like wowe utaragira subscribe hari ibintu byinshi bari kubera gusiga kuri mikorero yari mu cyo santa atayita of course hamwe na
mwisha ni stelisa
Isaac TV.